takulandira nonse amene mukutionera pano pa Ozonewood online chiprogramu chake ndi chomwe chichanditu cha mudayamba bwanji tondezi kutero kuna kuti iyayi tsiku laleroli tadala ndithu tili ndi mmodzi amene akukwidzinga ndithu nyimbo muno mmalawi momveka bwino amene titacheze naye pano pa Ozonewood online tonde program imene ndithu akuipanga sponsor ndi a Ozonewood art theater mothandizana ndi a papa graphics tonde mnyamata wanu ndiye mwe uchanditu lupex prince mashunjov amene ndimakhala ndikuipatsa fire mukusowa kale pano Ozonewood online kuti tinabwera kuzakhala etu ndiye tatiyeni ndithu adzifotokozere yekha kuti iye kuti dzina lake ndi ndani komanso adamba bwanji nanga ulendo wake ukuyenda motani kunkhani ya music takulandira ndiki
zikomba
ifetu takunyadirani kubwera pano pa Ozonewood online
ifesa tatawoza kuti malira anatibwera pa
eti
ndito
ndicho yambirira tafotokozereni ya Malawi lanu dzina kuti ndi ifoti akungodabo kuti kodi akuti akumenya music momveka bwino ndi ndani kodi amene iyi
ene langa zina ndi Driemo ena mari Driemo kumano so ose ndi maina anga chifukwa lesa machola mena mvelele ndito bwana
chabwino zikutera kuna kuti pano pa Ozonewood online tikuchira ndi Driemo nyamata amene ndithu akupha music etu ndita tiye ndikhale pompo timumve kuti kodi music imene akuyendetsa motani Driemo first question music mudayamba bwanji
ine ndinayamba kuimba mu chaka cha 2016 koma nthawi imene zinaizongoyesera basi nanga sitipange nawo tipange nawo akupanga nafeso
tipange nawo
nde mukupanga nawo komweko zinapezo kuti ena anaona kuti anamba kuyamikira uli ndi luso utakwanisa kupanga izi nthawi yati kuimba nyimbo za anthu ena akina gwamba aja pazati kulowiza basi kumakaimba kuma
visual
akhala masukulu basi kuimba nyimbo ya gwamba anthu kumakuchemelera so zamba pangono choncho basi na fesho namba kulewa ma studio basi kumapanga ku record nyimbo tatu pangono patali zinapezo kuti anthu ena namba kuzikonda ochepa kumweko ndi okay nikuzanena kuti mtunda wako nali wa utali zambiri zovuta zinalipo
kombi
kuti ndifika ndili pano ena amangona ngati nango tchuka for no way pamene ndadusa muzipinjo tapangapo zinthu zina zambiri zoti sizinaende kumano by the grace of God ndikulimbikira kwathu nafika tili pano
so can you tell us kuti ndi ma challenges odani amene wakumana nawo because you said kuti mwakumana ndi ndizovuta right yeah so can you tell us ma challenges angukhala ola awiri atatu
ma challenges amene wakondo khapa kwambiri ndi kusowa kwa ndalama yoti ukapangira record ku studio zoyambirira
exactly
kuti ujambulesa video yamafunika ndalama imene ngati mavuta za chuma na mana lingati the main problem pa ulendo
wangu
winawo mangukhala kuti ukapasa nyimbo ma DJ akuzali nyimbo siyabwino sangakupange silingane nero zambiri chifona nga si ndangomveka kumene and ma booking zanga aso amba kumene makamaka tikumvotera kumano still zabuna zimene nganeko zana kuti nyimbo zanga zafikira nthambiri kuti naso sinimayembekezera kuti mwina anthu amene wangazikonda nyimbo zanga chachiwi ndiyoti anthu anaka kusinthika ena analimbikisidwapo chifoya nyimbo zanga nthama ndipeza madimu ndali munyengo yakuti yakuti nthawi imene nyimbo yakuti yakuti nkaruruka ina ndisintha ndimafuna ndizikuti ziphe ena nkatero kumanyumba ya mawaija inanthandiza kuti ndiduse munyengo zimenezi so it's a great achievement kwa ineyo kuti ndizoona kuti anthu akupeza kuti zikuwayendera ena akupeza chilimbikisa kutera mu nyimbo zanga so that's one of my greatest achievements
nde ndi nyimbo zako mmene umachitira anthu amana kuti iweyo umatha chikondi kwambiri umatha chikondi zona chifukuti anthu amana Driemo akuoneka kuti chikondi amachitha kwambiri
amene anga ndazo ndi matha chikondi ndi munthu amene nankonda apo kana munthu amene ndikumukonda pakadali pano chifukwa pande khasiningana zoti chimodzi kuimba kumweko because mbati ndimatha kuimba komano amene amanena kuti matha kuimba ndomvera
ndo yeah that's true
so amene ndimankondayo na amene akhozo
kuti
akulama dzawo chikondi kamana dzichama ngolembo
Chabwino, chabwino. Eh, sikutela kuna kuti tikuchira ndi Driemo pano pa Ozonewood online. Eh, tu ndi Driemo. Ah, munga kunoko ku Malawi, munthu paweka kuti upushe ngine. Zimakhala zovutabe, minoni nilaka. Sindu zokuti unalipo ndika group kena kake. Like mina mazuwa ati makrew tinatake kuti magai tati tizipanga izizi kuti tizipusha music unaiko ndikapena iweyo kuchokera ndithu pa chiyambi
pano menha meni nkayamba ndimakumbukia that was 2017 yeah chakati mene ndaye mukaguluka mene kankati G4S Empire ndaye tiri kunkora vote
yeah
I was one of the crews komana I was the least person mun hamene mana sasanga werengereda kuti mina
kuti angapushe ngini
Yeah, komano that was because I never crew you mean nali ko ine jambeni music yang. Komano after ndajwa ngora ngora kubwera kunchisi ndikumaenda enda madena ndine napo tadi mina inakanga officially I was a member of the crew komano practically sinali member of the crew. Then namba kupanga zinthu zanga zaine ndeka kuambira 2018 fikira yakajana.
Chabwino jamulete. Ndi ena amafusa. Kuti kodi iye amaimba chamba chanji?
Yeah.
Kuda maimba hip hop, amaimba R&B, amaimba Afro. Dream kweni kweni amaimba chamba chanji.
Dream amaimba R&B and Afro.
And Afro.
Yeah, koma kwambiri ndi I'm based on Afro.
Afro.
Ndeka kuphatikiza Afro plus R&B imene machoda Afro R&B.
Okay. Ndito. Ndi ndikaonetsetsa tu Dream kuti unakali wachichepele.
Ndito.
Sindikudziwa kuti khani ya school ili paripo. Mukugwira benchito kapena munakali pa school.
Ineo ndimapanga zonse music ndi school yomwe.
Okay.
Panopa ndine opunzira pa school ya University of Livingston, yeah.
Okay.
Chakulumphi uko chakapanga kumboro. Ndopanga za public health. It's a degree program and panopa ndi chaka cha number 3.
So number 3.
Indeed.
Okay. Nde mumaziendesa bwanji nkhani ngati ya music ndi school.
Okay, maga kuzeri maga akarama universities. Ndai mene munhu apedza mpata, amakondo kha ma weekend.
Yeah,
so ena weekend japo zeri mene apita kumpira, ena basi ma weekend ma hang out ndi
zwezi ja. Yeah,
koma ineyo free time yanga ndimaipanga base pa music. Ngati mwana ndai mene sindi mudi ya music, ndeti ndipita ndikasewera volleyball.
Oh, mamenya
sugu. Yeah, inaweza nema menya naweza mangezo mwezi.
Ah.
So, ndika swede volleyball. O, LOC, ndivide, ndika pangeza music. Ngadi za music, kapa naweza volleyball, sisi kuenda. Ndika pangeza, ndika panga naweza acting.
Acting.
I do act.
Oh, ndiniswa actor.
Yeah.
Modi ma police actor.
Kwa mbili, modi ndesa naambe kuhimba, muzaka zimene, kakina 2015, 14, 13, kuyo, nditi nwa panga naweza act theater. Ndika mene, za atim. Vida hapa mbikisani, mene chana panga hapa kwa ntahita.
Modi mulinato, ndi tutinatake.
Iya, ya tidipo.
Angaribe zebanja, mwina nkuteka, afuna, uda, afuna rumone Driemo, akumenye acting, ye, angaribe zebanja.
Okay, ndi kuzodi, tambi, nangazi ntahime ne social media, nangazi
zibi access,
ndema, ya na YouTube, usidi nkapa nga post,
ya, mtese,
asana kwe. Mwana mangina makompira, mwanangu sunga sunga, kalipo, mwana kwa wizan hau, I think kwa peji yanga, nangazi nkapa post, kwa mwazi, kuta, kathiro bagi, nangazi nkapa
post, tiku panga zime, zikutela kuna kuti pano papa Ozonewood online, tikujeza ndi one of biggest artists here in Malawi, amene ochedwa Driemo, edu ndeta kani pompo nditu kuti mumveza mbili. Driemo, sindu kuzua kuti makolo anachina ndila bwanji. Mazua kuna kumalawi, ndikuwa vuta kwenye. Makolo kuna kutiti kutela maria, ito siya ngezi.
Ito siya ngezi, ito imba na chamba. Zima, zina zua vuta. Because ankandi leta abe, ndawe zina. Ya, mazua makolo. Sikuda kama kulesa kuja, kuma tandauza kuti, zimene kupanga saa kusanga anafu. Kumano ama opa, zote sati za zimene, zimene njira mene wate ngayo, zima bugeleza. Sikuda ndali yesa, mena makaro ima makazodi, nijidavu, kamena, ama suda jamba, kamena ndogo ndatisiga, na
kamena. Ya, kamena wadani.
Ya, ndi ama funa wane tesebe, kuti kodi, ena ama imba zinzoso kune gira, jani, ndi zima bugeleka bad picture, chifuwa ndusa ama nyoza hiyo. Ama nyoza makolo hafu, kuda mene, sana mulere bwino, mana. You see, ndi wa makana kunyoza do hako. So, Adaona mene ndi kuimba nyimbo zanga plus and hamene akumvira nyimbo zanga ndi I can say all age groups ana akulu akulu plus ati nyamara
yeah
so ana anakangati kuti anachivomereza abe koma sikuti angachivomereza kuona kuti kungokupanga free kuti ndamapanga ndiawo pasatulo kuria koma still amakupasa bema namulo kuti izosa mapanga izosa mapanga ndei ine monga mwana iwo ni
makolo ndi manje
koma be still panopa ndimuona ngati kuti ka picture kalimo kuti Zima sangarasa kurenge ndi
kuona
ndi ntundu wa nyimbo mene ndi maimba komaso anthu amene makakupela
nyimbo akumvera zimukombi sindikudziwa kuti music yako because so music kuno ku Malawi kuti itheke bo pamfunika ma managers uli ndi manager
yeah ndi ndi manager
oh, ndi manager ndetu. Okay yeah. Like kuti you assigned ndithu kuti ndisakufi
yeah yeah that official ndithu ana analengeza sapa mikozi ntamene ndapangidwa sign kumana that was chemu November
modi last year. Every show, every session, I'm a kalazodi ya
wuziwa. Yeah, every show, every session. Jijo, kumene ni ndaka ponda.
Yeah, I'm a kalazodi.
Yeah.
Akula akulu, Driemo, alindi manager, sizongo mpeza mwaji sawawa. Yeah, yeah. Kuti ziteke, muimbe nae, mudani, mwenla so kuti, mkumane, ndima manager ake. Edu. Okay, Driemo, asindu kuzua kuti, iwe umaduka kala. Sindu zao kuteka kumbuyo kwa mpaka na panopa ndi tengila wa kunja oimba wa kunja maduka kakuri maoimba huyu amaswa mwene ndipo ndi mafuna maswa wabi mtu kama panga jina ya kuma kalandi wina wako kupanga inspire sindu zao yoyo ama kupanga inspire
inaya kunja amena ama ndapanga inspire ni Kiz Daniel
Kiz Daniel
kambila paka ntawe ndi tuta kandu kuona nyimbo zake kumvela maudio zake mpo zola hai ndi tu mtu ya matabu ima
ama kujinga.
Yeah. Ndede kabwilasa kwa Zambia pompa pali timati pompi.
Pompi ya pompi.
Yeah, pompa has been inspiring me since I was young. Kumapira nyimbo zake zite. Muma kala utenga, muma kaso. You know, ugamamba, what abapa kuimba mwini.
Yeah, yeah,
see?
That's true.
Ne, these two has been inspiring me, music yanga, kuri ndi ipange balance. Kuri I think, kifanika na kama nduvela zina zindete buza ndi kuimba, zumwezi zumangu
chua 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 chua
chua chua chua chua chua kuvera kwantawira amene yo ndandivangisa kuti na Nelson ndikhale pa base on that particular type of music yeah
sindu kuziwa kuno ku Malawi kuno ku Malawi ino saba
okay ku Malawi kunoko ndi maika ponga ndimena ali Kelvin Sings
yeah
for sana ambe kale kale koma ndamena mayamba ina fetsa na ambe kuimba yeah ndenda khandi umvera nyimbo zake kuno pa ndi mamvera abe I'm one of his biggest fans. Eh, nima kuzindi nyimbo muna we yose ndo kind of very good thing.
Kevin,
yeah,
nice.
Yeah, composure yake, voice yake, mama imbira. Yeah. So ndo ndo zima ndipanga so inspire na. Yeah, so nima hanga ndikumpanga put Paris Paris mene kula kina kio kia ina ndani. Nda list ndia ikula.
Yeah, ndia ikula. Yeah,
okay. Oseo ndo mwote na hantotu nima yangani na kukuna 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 kukuna
kukuna kukuna kukuna
kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna
kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna kukuna mmene umatulutsira voice ndakhala ndikupeza pa magroup akututsana yai anthu otulutsa voice imene nda 7th day KOK ndi wa 7th day nkona matulutsa voice imene Driemo sindikudziwa kuti iweyo chalichia ndi 7th day kapena
hai ndipo anthu ambira kuzodabo kwambiri kuti zatheka banji ndi Islam
ineso muntu odabwa so kwambiri
naona so kuti mwadabwa kuti zakhala banji nanga
Yeah. Oh, inu ndi wa Kiislamu
wanga. Ndi wa Kiislamu. Ngira ndithu makolo anga, kwa bambo anga, kwa mayanga kose. Ndi ndithu deep rooted a Muslim.
Okay. Ndi. Zikutelo kuna kuti Driemo ndi wa Kiislamu. Ndi Kiislamu sizina kwejekweje so kumeneko.
Ai, wasati kwenikweni. Okay. Ndawe zambili zima kaso ndi type of music imene kuimba.
Yeah, that's true.
Kama imba nyimbo zote zikusocheretsa anthu ngaluzi imba za mowa chamba kuchemelera chani zima kaso zote zimasocheretsa anthu zambili ngasi anthu amazilengelera zinthu zizi pamene nyimbo imene maimba ine zolimbikitsa chikondi zolimbikitsa moyo ma positive songs so I don't think kunena kuti kumosa zima asinthu anthu ena chabwoneka nakhale nyimbo ya mawa sina imbe ndiyoti munthu amene andifika ine kunena kuti nyimbo imene ndi promotion ngafuna zipa kuzara zipa
kwambiri.
Yeah. So nanga nyimbo yanga ija ya promoter. So sini mazi blame kwambiri kuna kuti ndikusokeretsa. So kwambiri chimake sizamu chili based kuti anthu aongoke. Yeah, kale munjira yongo
kwambiri. Zikoma kwambiri. Sindikudziwa nyimbo zako umalemba motani. Umangoganiza kapena umakhala ndi nthawi kuti apapa I think ndilembe nyimbo.
Oimba mbira kuzondikira umboni. Kunena kuti nyimbo ndazina zimangobwera muna kuzikauri class muna uli busy kupanga zinthu zina ndi my idea zamangobwera komano nthawi zina umatha kukhala pasi ndithu kuganiza kuti ndazina umatha kungovera beat ndazina wangodekha basi kumaganiza kuti I think ntaimba kuzokuza ndi chakuzokuza pena makhoza muna wangokhala wangoona anthu muna wapangana yani oyena akakulankhulisana pangotuka mawena yake iwo kwapangana lake kuti koma mawa alankhuda apo ndaika munyimbo ndikuipanga nyimbo ili khale yonje
tukhala tandifotokozere nyimbo ya weniweni imene unailemba morani unangoganiza kapena unaona pena pake
yeah okay nthawi imene iyi ndimakumbukira season imene nkaruka nyimbo imene iyi inazati panali makese zambiri anthu sodomirima mabanja kutha chifojo di ya kuta kwa mabanja ako kapena kuta kwa zibwezi sisi nari kweni kweni kuti mwina panari mafuto mwina kuzari kanda za juma kanda jani kumano 90% ya mabanja ya zibwezi mezinata ama kuzari panari wina amene wakatenga po mozu mawiraja ndezi mahangari kuti nangasi wina wabwerafu nde pa mahangari mpunga mpunga pakati wanta wiraja yoi ngari wina ujata achokeo kwa mwina zibwezi ujata posa kalisa ina wandi wina nezi mahangari kuti anambiri anayimu depression kura ina chibuzi zanga jata ima una nganandi tawa nganza nganandi tawa so anambiri ena ama zipa nkanta chukundu kumwezi so mbezi mafunika uri neyo ndi tengepo gao ndi tunda uzi anto wate kuti hai ndi tu uyoyo sana kulande ndi sana ijabi wana
sana liwana
uma toka andi karundu mkumusu nga wazaka zako masari wako
ezo
anaka kazabu ya azarani
azarani
muna sami na adenga usuwa wa usunga so azarani graso ina so prosta
ke mahangari mene. Okay. Yeah, zikutera kuna kuti tikucheza ndi Driemo ndithu ku kuoma tikupita ku ndikumalecheleche kwa program imene iyi. Kumano tisana malizebe mwina ali ndi mau awiri atatu amene angati yankhule ife achinyamata kumaso. Mmene ananenera kuti nyimbo zake samvera nda achinyamata okha ya even so azimai azibambo chimodzi modzi. Ndi mwina ali ndi mau awiri atatu omwe atati yankhule. Ukhuzo kuwa yankhula ndithu.
Kira jamaa ni ngali na nchono zodi moyo ndoto za tezo mbili ndi ankula kwa jinyamara nzanga moyo ndika mozi mtu huma usamara weka kumasa jinyamara zanga amene na oso ali ndi lusonga zilanga ilo imba kumano sana bezo mpada kamena mwaya uchuka ngamena chukila ineyo kapena kuri kumveka ngamendu kumvekila ineyo asarai asagwele mpai ndipo asarai jokulubili alimbigebe aigebo nditu mpavu zao zose. Yeah, jimena maji kuhubiria yuo kuri nenda fika pako ni makuti. Agudi sisi jimena jojo. Ndipo mukudi sisi yani jeni jo. Osa iwala wiga mungu kwa sokolo kumapenpeira kulemekiza sa magolo. Zima kupata mwai. Ndipo ukapita kubanga jimena zozo. Magu mama tsekuka. Inende Driemo ndipo ndanya dira wambi na ndi ndayo ndi rankana. Ziko.
Kumano usana vange ndikufuna zoti anthu mwina kumaona kuti yai amene mwina ungauto chuni kwambiri. Umenye kuti anthu amve kuti ayai ndi Driemo damene. Kuti menyera kuotani pano pa Ozone.
Ndikuzo menya one of the choruses of my songs.
Yeah.
Ndi kumuni kuri fa mwanga nda jinsi.
Ah no problem no problem.
Ningo imba nyimbo mene yavika kumene.
Yeah.
Sana kulande pache ambe shirere belong to you. Yeah, sana kulande pache ambe hirire belong to you. Pote mamuna weni weni salandiga satoa. Pote mkazi weni weni salandiga satoa. Oh yeah.
Yeah, mina mawe. Yeah, isikutela kuna kuti tikuchila tikumalizisa kucheza ndi Driemo etu weni weni ndameneyi. Ndipo ndi weni weni idi cause tikamva voice yeah yatuluka mmene ndithu imatulukira. Yeah, Driemo program mmene ndithu ya Ozonewood online ife takunyadira kwambiri kuti unabwera ndithu pa program mmene. Koma tisana malizisitsi tumakhala ndi 5 or 6 question ya bonus mmene uzingondiyankha yes or no. Ndipo Driemo apapa musaganizile koya. Ngo ndi anga straightforward.
Chabwiro.
Ndito
eh.
Ndikuyamba.
Ziko my idea na zona.
What is your real name?
Shafi Sharif Pili.
Shafi Sharif. Momo.
Ai.
Komo maganiza kuti nthawe nake uzama.
Ai.
Masura yamo.
Ai.
Komo suganiza kuti nthawe nake ndenza chibanda.
Ama.
Uli ndidzatu kwathu.
Ai.
Masuganiza kuti adena kuti zango dinda.
Ai ndito.
Uli ndichibwesa.
Eh.
Ngo ichule dzina.
Ah dzina ndiye.
Unakumudisa kumkazi?
Ya.
Unakumudisa?
Eh.
Chabu ino zikutelo kuna kuti ya pano pa Ozonewood online with me Real Pex Prince Marsh and Jove. I was chilling with Driemo. Ero mnyama damene wa zunguza ndi nyimbo zabu ino kwambiri. Ero moda amene sakudziwa nyimbo za Driemo amene yo sali ku Malawi. Ndikunena pano kumveka soma dela akutali kutali monga Zambia, Zimbabwe kumaso panopa ku Tanzania kumeneku akhale akumveka. Zikumu kwambiri kuti munali nafe pa program ene ya mudayamba bwanji pano pa Ozonewood online. Ero ndithu akuipanga sponsor ndi omwe aja Ozonewood Arts Theatre magaizi amene amaswa zisudzo kumaso kuvina kuimba mene ngati mukufuna yeah inambala ndimene ikudutsa musimo zikumukombiri mu 19 yo Lupex Prince Marshall Jove tiende kumaneso next week boom.